Molweni bandla elithandekayo. Kwanguthixo kanisikelele. Ndiboleka nje 20 minutes. Andinawujika kwinto endiyizeleyo. Uvutho ndaba lale nto bendiyenza the whole week lulapha emva kwam. Andikwazi ungagushuzi. Kodwa ndibolekene nje I 20 minutes. Izawuba ngathi yi 2 hours kodwa yi 20 minutes. Kasukuba sizibona ezi zinto zisenzeka. Lowo ngumongo otshotshentla kule minquba. Mna ndiphethe isigidimi se-survival in these things. Kwizinto ezenzeka kwimihla yokugqibela. Mna zihlobo zam ndiphethe umnqamlezo oza kwenza kwenzeke. Wokuphela. Will make the ends meet. We meko. Esingavumiyo. Umnqamlezo uyavuma. Dilapho. Apho ndikhoyo zihlobo zam. Kunjalo nje. Sesinyamezelane. Kuba andizufeketha ngoku. Kuba lo kule mbiza ngoku. Ndizayiphaka. Bendiyipheka iveki yonke ndiyikhwezela. Hamba nam. Siye. Incwadi. Kadaniel. Isahluko sona sesesiphoso indima yeyeshumi elinesine. The book of Daniel the prophet chapter 18 verse 14. Izawuqale ndiyifunde ngolwimi lasencerha, iversion yasencerha. Kodwa kube kukuhlwa kusisa okungamawaka amabini anamakhulu amathathu yandule ukuhlanjululwa ingcwele unto 2300 days then the sanctuary shall be cleansed. Inkosi mayinisikelele ngoYesu. Amen. Ndicela ke ngoku senze ngohlobo. Masiye kwincwadi kaDaniel. UDaniel nguchapter 9. Daniel chapter 9. Verse 23 to 27. Ndakhe ngoku ndawugqiba ukuyifunda. Pambani ke ngoku. Khabe ningalindelanga uba impambano yam iyakuchazwa ngophakade kunye umphutha. Abakhwalifayi. Adilishana nabo ke emva koku. Kule game. Ndizawufunda ivesi engavakaliyo. Kuba iyawuthi zivakale. Ndikanti ndisebenzise ivesi engavakaliyo. Then ke ngoku umcimbi uzawuvakala. Hamba nam. Xa sisiya kuncwadi kaDaniel. Chapter 9 uqalela phaya kuverse 23. Kwaphuma ilizwi ekuqalekeni. Kokutarhuzisa kwakho. Mna ndize kulixela kuwe ngokuba ungonqwenelekayo. Liqonde ke ilizwi. Uqonde umbono. Ahlela abantu enkonzweni. Umbono ubonwa nguDaniel. Mna nono andithandi ubona. But ndiyakholelwa uba uDaniel ubonile umbono. Unjalo nje ewubonile nje umbono nam ndiwubonile umbono ngamehlo kaDaniel. Xa ngoku uGabriel e-adressa uDaniel into ayibonileyo aka-address yena yedwa kodwa umbono ubonwe nguDaniel Tina sithi umbono ubonwe nguDaniel. But ka kusithi wawuqonde umbono kuthiwa masiqonde sonke. Akho kuzamlunga if we don't understand the vision. Kufuneka umbono lo siwuqonde sonke. Kuba ngelikesha uGabriel wayewondlala lo mbono ewe ewuchuba ewucacisa ewudandalazisa wayewudandalazisela thina. Therefore mna as a preacher of the gospel I owe you this vision.
Hamba nam Bible yam ihambisa yenje nje kwaphuma ilizwi ekuqaleni kokutahuzisa kwakho ithi iBhayibhile lithi kunjalo yeke ithi awugqibivale ngento ethi liqonde ke ilizwi uqonde umbono. Verse 24, bamiselwe iiveki ezimashumi asixhenxe abantu bakowenu nomsi wakowenu ongcwele ukuba sithintelwe isikreko zityinwe izono kukanya kuhlelwe ubugwenxa uziswe ubulungisa obungunaphakade utywinwe umbono nomprofethi ithanjiswe ingcwele kangcwele. Verse 25, yazike uqike ukuba kuthabathela ekuphumeni kwelizwi lokuba ibuyiswe yakhiwe iYerusalem kuse kumthanjiswa oyinganga ziveki ezisikhenxe ziveki ezimashumi mathandathu anambini eyakubuyiswa yakhiwe ibe banzi iqandwe ekucuthekeni ke kwamaxesha emveni ke kweveki ezimashumi mathandathu anambini uya kunqanyulwa umthanjiswa angabisabananto umzi ongcwele uya kutshatyalaliswa ngabantu benganga eyakuza ukuphela kwayo kuya kuba ngumkhukula kude ke kuse ekupheleni kuya kuba yimfazwe luphanziso olumisiweyo lwagqitywa abaninzi yobaqinisela umnqophiso iveki enye ngesiqingatha seveki iphelise imibingelelo neminikelo yokudla ize ngamaphiko ezinto ezinezothe ingumphanzisi side ke isiphalazeko siphele sisesimisiweyo sagqitywa phezu kwayo impanziso. Kosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Hlobo zam, apha singalahlekwa ngumcimbi. Umcimbi ophethweyo apha kuchazwa indlela uThixo azawusitshayela ngayisona. Ndicela ka uThixo esitshayela esitshabalalisa isono ungatshayelwa wena. Yiyo loo nto ndimapha nale tshati ndisokuma phakathi kwakho nomtshayelo kaThixo etshayela isono angatshayeli wena. Lapho ngokuhlwaye emini nje okokuba wena usungatshayelwa sihamba kunye kule ndawo izikwazi uba kutshayelwe inkunkuma yesono sodwa. Bashumayele into ebangela okokuba uThixo amisi bandla lamazibulo esazulwini se-communities umzabalazo wezulu kohlukanisa umntu nesono kuba uThixo uzasigibisela isikhuni somlilo. Into yabanga uba simane uvuka ngesabata siyokubamba iculo asinamzi wethu apha singabahamba emhlabeni siowisha aba bantu bangekhoyo enkonzweni senzani ukuphuma kwenkonzo to warn them into yokuba ikhona into enkulu ezayo. Senzani ukuphuma kwenkonzo andinangxaki phangaphakathi enkonzweni but ukuphuma kwenkonzo senzani. Mandinixelele phandle lonke ilungu lebandla we owe the South African inhabitants abahlali bomzantsi Afrika siyaba owisha knowledge. Wonke umntu kufuneka azi. Wonke umntu kufuneka athini? Wonke umntu kufuneka azi. Wonke abantu mabazi.
Bonga bantu mabazi. Bonga bantu mabazi. Gayu Yesu. Everybody ought to know.
Everybody ought to know.
Everybody ought to know. Who Jesus is. Laat je ganse mens weer. Laat je ganse mens weer. Laat je ganse mens weer. Wie Jesus is.
So was I'm standing here. Man, give a punch. Kuya yonke into esiyenzayo noma siyenze enkonzweni noma siyenza ngaphandle if it is not Christ centered we are fighting a losing battle. If the Sabbath school ayikho Christ centered sawube siyadlala siyachocha nje. If the program ye pathfinders if you left right right left 10, right 10, right about 10. Akato, Christ, send that. Abandon a bed. Basa much about Katisa et Hafe. Awa nam team besing awo. Yes, was a Nazareth. Usisat, Espanbanam Sanje, Disokuma, Pump Queen. There's nothing that I can claim. Worthy to stand in front of you. I want you to know you may get a flame. In back or song, smell in relic a swine. On genaku passam. Apaku petwe, umkrimbi, wet dabi lesson. A program that teacher.
Yes.
Your sindiso. It tizelisa. In otula. In nambu. Se sono. Even the temple. Umkamleso wona uphazama ngekesa wombelwayo ukhonwa yokunyekwayo uphuthaphuthi taproots yesono umntothi miso ngekesa ufaka umnqamleso upon Mount Calvary umntothi wi taproots dikhona na kanti tshofu ditho zakutsho nakule fixayo sikhopo sam siku Daniel chapter 8 verse 40. The theme of that book, Imwatika Daniel, Imwate Petubungangam Sabukatiko, God's sovereignty. Ukaswa pa, Ogoba, where's this via zonk? Ingunzi, yes, via zonk. Yes, was a Nazareth. Imwatika Daniel Petelond. Ewe, where's Kubuso Politico? Yes, or Konya. Not in some gun of not on walk, Unjams in some gun and holla me. We are so conya. We meet cream, Pias and Halle. We are so conya. We meet cream, Pias and Gonswin. We are so conya. Unjamsak and Antana cannot compete. Uchotenka, Yima, Uchotenka and a Pagwak. Utaufetan, that in a pet room. I forgot to defuna good. Sange. Awe atandabuze engena kwi inner chambers sika kumkani king Nebukadnezar wathi ndifuna ukuthi bethu thongo bemki kubuthikwa kanandanga akakhali nealarm kengena emnyango ungena indoda ayirwece athi ngikona uzawulala njani ndikho ndikhona kholelwe kanti tshona hamba nami ke sihlobo sami singalibazisanga ndikholelwe kanti sithi kuwe. Elona lizwi elinobuzaza ewe ilizwi elinolamvila lilizwi elithi ihlanjululwe ingcwele dithi ndawufika pha kulamga othi ihlanjululwe ingcwele dithi makabongo ingcwele kaSirayeli kulapho atolikwa khona amandla kaThixo okuncothu isono kunye nengcambu mamelani sihlobo sami. Ka uthixo ephethele program ukhe wayondlala entlango apho besihleli khona iveki yonke wakhwaza kulo mqwebedu ewe wasentlango kulo mhlaba. lapho kungekho nesithole sika munqwane wondlala icebo losindisi. He mapped the plan of redemption. Ngelizwi elincwadi Exodus 25:8 elithi bangenzele indawo engcwele ndihlale phakathi kwabo. Ngexesha ajoya athi ndihlale phakathi kwabo, umntu akakwazi uhlala kunye noThixo. Listen very carefully. Kunzima indoda nomfazi uba bahlale kunye sebetshatile. Loo nto izokuvela ngexesha leCovid. Kulapho amanye amadoda azozazi khona okokuba akanamtshato, umtshato usemaphepheni. Amanye amadoda ebehlala ezimotweni, indoda ithuba indlebe zibe shushu kuba zikhela ngezithubo zomfazi. Ihlale emotweni the whole day. Elo xesha urhulumente ndiyamthandela president kuthiwa kuthatha upresident lamakwazi uvele laa tata athikele indoda nomfazi endlini athi sitshixo sikum uba ke nadakasapha phandle ndakunenzinto ndiyibone. Kholeke xa ndisithi kuwe umcimbi uyawuthi uzulunge kufuneka sihlale kunye noThixo. Kangangoba uxola uba ndinixelele inyani, i-dangerous enkonzweni i-church board kayikhopha ngee-affairs zamalungu, ikhopha uYesu engekho. Kuzawuthatha i-decision esi-destructive. It's dangerous. Xa isigeba se-conference sizawuhlala sikote nge-future yomsebenzi kaThixo kwi-conference, ukuba uYesu akakho uhlelwa ngqondo-ngqondo bodwa, the conference will be in trouble. If i-constituency iyakwazi uhlala ikoke nangee-officers ekufuneka singene eziofisini, ukuba baxoka ngaphandle koYesu sizawukhokelwa zitsotsi. We need Jesus of Nazareth. Nditsho kamtsho namlevekisayo, inkunzi yesisibaya nguYesu waseNazaretha. Ushota amadoda anokuma azikhulule iinkqubo zokumenemene angacengi uso kodwa athi thus says the Lord. Into yoba ngoba ndithethe ngolu hlobo ndingacengi ilimandla lamazimu. Ezi nto zibhaqekayo phakathi kwethu azimelanga ubhaqeka kuba siphethe umcimbo urgent, umcimbo serious. Sibhutyabhutyana nona phakade wentlanga.
Amen.
Ndithi ndizawutsho nokulivikisa, hamba nam ungashiyeki, but nditsho ndizawutsho nokulivikisayo kabe siliqombulula eli bali the whole week. UYesu ebemane uvele emnyangweli sabo, avele uYesu esesibingelelweni, ivele igazi lakhe akhonto ingaveliyo yakhe right through. Kodwa ngoku ndicela uzubanga umcimbi ungawuphosi, ndiphakula theme yencwadi kaDaniel ndithi uYesu akanamntanga noba bendiphelele pha ndihlale phantsi ndithi inkunzi nguye. Finish noba uyoyiswa uyoyisa, but kuzawugqibela uYesu waseNazaretha. Wena ubethwa ivoti khala wenza isiphithiphithi enkonzweni, zola kuba uYesu akahambi ngavoti. Imicimbi yakhe ayixhomekekangekubeni uba ubethe ivoti okanye ungabethwa ivoti. Zona uthi kuphethe umcimbi wakhe wawuphatha singekabikho singekazalwa, abanye babesesetywaleni. Therefore eyona nto ndizoyimela apha ndifuna uba uba ulapha enkonzweni nyani zinza ukwindawo erayithi. Hamba nam nditsho ezi ncwadi zonke zeBhayibhile zoyi 66 zithi uYesu akananda akho ndimayo phambi kwakhe. Uzayibona ngoku eziba ndithetha nje ukuba akananda. Sesimamelane singashiyani. UDaniel umokamokana nalo mbono kutyhilwa imfihlelo. Sisahamba kunye, fine. Kuthiwa ke kuye into yokumunwamunwa
kweso kugqitywe ngayo izawuthatha iintsuku ezingamawaka amabini anamakhulu amathathu 2300 days. Siseko kwi prophecy iintsuku zimele usuku umele umnyaka asekho abantu esabathi uzayifumana kuEzekiel chapter 4 verse 6. Siseko ngaya nakula ncwadi kaDaniel uzawufika phaa kuthethwa ngamaxesha asixhenxe edlula phesikwane kwandetsala kanti loo maxesha asixhenxe iminyaka emingaphi iminyaka esixhenxe ukwabantu apha phakathi kwenu abanamehlo strong abantu bangijonga nqani ithi iBhayibhile xa isusela uthetha ithi xa uThixo esiya kulaa ofisi yakhe esiya kule item yokuhlanjululwa kwengcwele iBhayibhile ithi i-starting line xa efunka siqala ngomnyaka ka-457 BC onomax get set go uthumbono kakunanyululwa le ngxaki uthi umbono kakusonjululwa le nkathazo uYesu esiya kulo mcimbi wokuhlanjululwa kwengcwele nindivile mos into yokuba kulaa mcimbi wokuhlanjululwa kwengcwele ewe kumpothi wisono nengcambu siyavala kule ndawo nindivile mos onomax get set go ithi iBhayibhile lo mcimbi wezintsuku ekupheleni phakwazo kanye pha right at the end uThixo phaya uzawube bhizi ehlambulula ntoni ingcwele besiyihlambulula izolo andithi kunjalo besiyihlambulula izolo kwasifrayeli kwaphuma iibhokhwe ezimbini ekaThixo nekaAzazele andithi kunjalo zihlobo zam yahlanjululwa apha evekini ngoku ihlanjululwa ngasentla ithi iBhayibhile xa ithetha kuthabathela ekuphumeni kwelizwi okokuba yakhiwe asekho abantu enkonzweni thiza ndivindla le nincina ngayo akubuhlungu ukuthi ushumayela uPawulo okokuba le ndawo wenufika kuyo ikwenza shushu then i-audience iyabanda ngoku uvele ungazi ke noba nguwe uphambene okanye ngabo awakhongoko uvele ungayazi kakuhle kodwa ukuze uqonde umcimbi uhambe nam kakuhle ndikholelwe kandisithi kuwe abantwana bakwasifayeli basebuthinjweni uworld power yi-Medo Persian kingdom ngabathinjwa iJerusalem ivuthululwe yayingqushu akho nendlu yenkonzo abakwazi ukwenza nto abanagunya ngabathinjwa abanamali wangena ngokwakho uThixo wawumcokola nokumkani uAthasasta wathi Athasasta ngeso sithundu kuso ufakwe ndim naThixo therefore ngoku I command you when my church is undone step forward wemangenyawo uAthasasta ngomnyaka ka-457 wathi abantwana bakwasirayeli mabayokwakha awugqiba bayokuhlala ne-finance committee nanokurasel waye kuyona yathopha i-finance committee uThixo wasesazulwini
zabe kwi figures emfeni koko bandululwa abantwana bakwaSirayeli kwathiwa makuye kwakhiwa indonga zeJerusalem nihle nabethuna kuthi kumntana womhedini ukuba abantu benkonzo abakwazi ukuzolula izandla kumsebenzi kaThixo uThixo uzawuthuma nezinja uThixo akaxhomeke kanga kwipokotho yakho kwiiprojekthi zenkonzo imali kaThixo is everywhere yigcina uhlale nayo uyokutshabalala nayo nditsho ndizawutshona kule vekisa ndithole lwesihlobo sam xa ibandla lingena gunya uThixo unegunya xa amagunya omhlaba engaphezu kwebandla uThixo uqabelapha phezu kwamagunya omhlaba athi yenzani lento ibandla lingakwazi ukuyenza loo nto siyibona xa kukhutshwa abantwana bakwaSirayeli kuzothi ngomnyaka ka-408 zema nko indonga zeJerusalem nihleli the most mover sibheka kweli cala kuya kudidatheka kula 2,300 days siyavona kule ndawo zonke zitsuku zibalayo ziveki ziintoni njalo njalo njengoba benizivile nje kunjalo nje ezi periods zohlulwa ngesiganeko isiganeko sokuqala zema indonga zeJerusalem bahlela abantu enkonzweni ndikhona lweka ndisithi kuwa ngalo lonke ixesha abantwana bakathixo betyala iprojekthi kathixo yasoloko iyi-prepared force kusotho Ezra noNehemiya xa benyuka ngeleli bephethe ihlofolo kwakhe kwakumjikelo wokokuba makunganyukwa neetrofolo nezinye izinto indoda mayithi nyuka netrofolo libikrele lilapha esinqeni kuba uthi xa kuphezulu udakala umanzi athi gqi amasamari khe sibe kwitrofolo kubethwe umntu kuba kwixesha xa kutyalwa iprojekthi kathixo khe kumiwe kubethwe abantwaba nalapha enkonzweni bakhona abantu abafanele kungonjwa boyike ukustopha umsebenzi kathixo athi umntu kuba uthixo empet the gift of influence ayimisuse for his own selfish purposes ebambezela umcimbi wenkonzo kunjawuthi umfundisa angakwazi ugqobho sedistrictini kufana ungqondongqondo athi atshintshe umfundisi acinga ukutshitshwa nguthixo kanti uthitshwa lemenemene i-opposition ayisozi ngabikho kakuphethwe iprojekthi kathixo kangangoba as I'm standing here usathana yanqanqaza amazinyo akhe ufuna undiginya kangangoba ndiselistini kwi-firing squad ehamba idubula abantu kangangoba sebechazelwe kwathiwa jonge ibale limhlophe utshwapha ezantsi kwayo uyaxoka uzawuthatha ngohlapha kangangoba as I'm standing in front of you I'm not sure whether this is my last sermon kuba zininzi izinto enkonzweni esivala abantu umlomo nowam umlomo uzawuvalwa ngona phakathi but as long uvuliwe I won't keep silent andisungathethi kuba uthixo utshilo utsho uza kutsho nam nditsho kangoba ndishumayele kwawo itente nabaya bewilisa uza kuzuwa nditsho zawutshona kule vesi ndikholele kandisithi kuwe xa uvula kwincwadi kadaniel chapter 9:24 ithi ewe abantwana bakwaSirayeli bamiselwe iveki ezimashumi asixhenxe 70 weeks that period bayinikiwe to warn the world to give the world God's oracles bathatha ii-oracles zikathixo they made a hedge around them basibona uba babhethele kunentlanga kanti le nto bayiphetheyo yidilivari yentlanga ayo yabo khawuthixo ucele ivenue kubo uthixo wathi kulomona upholi limdlalayo kulo ndize limdlalayo ndininika iperiod of 70 years bayathanda udlala abantu benkonzo
bayathandudlala endaweni yoba sishumayele ivangeli sinqanda imikhuba yamalungu ebandla ayithatha ngaphandle kuba ndinakuyifihla loo nto kukho amalungu ebandla asekelwa istandadi lilizwe babuye ezozimanga bazoziteketisela apha kunjawu nje phakathi kwabo kude kubekho namadoda athanjisiweyo amane ubuzo okokuba yintoni erongo kuloo nto as a result isizukulwane esikhoyo asiyazi into erongo nerayithi enkonzweni abayazi noba kumiwa njani phambi kothixo ayaziwa loo nto abantwana benza ukuthanda kwabo ibandla lenza imisteyiki bathi umntana bembukela apha esenza ukuthanda kwakhe apha onyulwe ngenxa yendawo aphangela kuyo engenathixo bathe neposition eofisini yakhe onyulwe kube smart ebankrupt kwi-criteria ye-leadership enkonzweni intsha ndizawutshona kule vekisa le ndiyithethayo it is not mine ayoyam I have to say it. I know my time is very short, but I have to say it. Ndiyayazi le nto ndiyithethayo andiphazami zonke iimoto zam zivuthuluka ngengozi zonke zonke ndiphume ndingenawo nomkrwelo. Eyokugqibela yona wathi andijonge umfazi ndabuya ngathi ndinethebho kuloo ngozi ndandise umfazi ndiyishiye yona le kodwa mna mfazi wam isinafa ukandifika apha endlini ndabaleka ngaphezu kwabantwana balapha endlini ukuba ndithunyiwe ipaseji le ndiyinqumla nge-high velocity kwabiza abantwana abe ingozi menza kasi yaye mna ndisithi kubo nge-100% khayinto abanguba ndibuye ndiwesi I am celebrating God's power. He gave me the second time. Keep on negativizing me. Therefore, this will not pambani. Because I don't worthy this second time. But my God gave me the second chance. The love and gem will have a second chance. Attack and that's what we specialist. Ndawufakwe bhayi kwesona sibhedlele esikwazi ukumpokotha umntu ndapokotha ndahlolwa kanye wakwi-x-ray kwayiwantoni yabuya impendulo isithi u-100% uphile saka ndathi kubabona aba ndafana ndibafaka abakugqirha ninaba niphambene uthixo uyayivula itshansi xandisohlukana nani masambeni izawuthi ibhayibhile xa ithetha ithi ewe kwale ewe kulaa veki ewe ye-62 xa sifika ngoku kulaa 62 weeks laa 62 weeks uphela ngoku ewe xa uyesu ebhaptizwa nihleli this eziveki zimakishwa nesiganeko kusuka ku-457 uthixo atyhila amandla akhe awugqibathi xa sisuka ku-457 ndimna thixo onenze naye ufika ku-408 ngoku sisuka ku-408 siya ku-AD 27 kaloku u-BC amanani ayenyuka amanani ayehla asuka from the highest number to the lowest number kuba kuleqwa u-AD sisekho before Christ u-BC ewe u-AD umele anadomini ixesha lenkosi basekho abantu enkonzweni esabatyeni abantu basekho apha ku-27 ngoku sisiganeko sokubhaptizwa kukayesu eyona ndinamandla
kwisiganeko sokubhaptizwa kukayesu. Wabhaptizwa uYesu engamelanga ukubhaptizwa. Wayengaphazama uJohn xa ejonge candidate. Wafumanisa phakathi kwaso nakunyana kaThixo esisa. Wathi wena ubhaptizwe ndim unothe. Andimelanga nokuthukulula umtya wenyawo zakho. Uthi uYesu vuma okwakaloku nje kuba kusifanele onke ubulungisa kuba indlela esingebukumkanini igqitha kwingcwaba lamanzi kuba uThixo akazukwazi ukuhlala nathi singogaba singozisa kuba ezo siduko naloo minombo sisenza sibe ziinkuni zasezihogwini. Kuyanyanzeleka okokuba siqhotyoshwe ngamandla obhaptizo. Kuyanyanzeleka ukuba sizalwe ngokutsha. Nawe hamba sijonge esiphilini, imele uba uzalwe ngokutsha. Kangangoba yijonge loo nto ngoku uhlahlala ube ngcwele kakhulu. Kugqitha iintsuku sibe mbithi ube ngusathane osiphekelayo. Nawe ukawugqiba uthi nama ndizazi uba ndithini. Simelwe kungena kwingcwaba lamanzi. Kuba uYesu wangena yathi laa nto yawungena amanzi waqhelile ibisithi yakulujonga ulwandle olubomvu luqhelele ulwandle olubomvu ibisithi le nto yakuyijonga iJordani ime itye yakaThixo ngaphakathi eJordani bebesithi ababingene xa bephethe la tyeya besiyiphethe izolo bawunyathela amanzi aphethe emaqatheni ikhwelele iJordani ivifuthe lobukho bukaThixo yindlela okrelelwa ngayo okokuba akho nto nokuma phambi kwakho xa ukhokhelwa nguThixo. Tshisa kho nto yawuma phambi kwakho nihle yavuleka iJordani kodwa kule game uzongena eJordani enxibe ufele lamaJuda. IJordani ewe ayambona wasifihla wayicenga kuba indalo imbona uThixo noba sele zigqumile. Wayicenga uThixo uba mayizole kuba uzawungena ngaphakathi. Uthe awungena ngaphakathi eJordani akwavuleka amanzi kwavuleka izulu. Ngexesha kuvuleka amazulu ukuvuleka kwamazulu kuthiwa kumnawe xa ugqitha apha avuleke la masango. Sihlobo sam esithandekayo, izulu livulile. Yaba bubugqirha bakho bungangeni. Kuba izulu livulile. Livule ngoYesu waseNazareth. Yaphuma le nto yawuma phezu kodini lomlambo. Yafika yathandaza. Ithe yawugqiba uthandaza. Wakhamuluka uThixo kwelesithathu izulu. Lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Mveni yena. Emveni koko kwehlobe limhlophe lachophe emagxeni akhe. Wakhala uJohane. Wazolula izandla zakhe. Wathi nantso imfana kaThixo ethwala isusa isono sehlabathi. Namditsho. Namditsho. Ngoba isono sesirhuqa okwenkulu. Nantso imfana kaThixo. Sihlobo sam, sanukhaliswa bububhuki obenzeke isifemelini, obenzeke ebantwaneni bethu, ikhona imvana. Sihlobo sam, uYesu bekwenjengedini mandikhawuleze ndigqithe. Xa sifika apha, kuthiwa apha, ewe, yiveki inye esiqingatheni seveki yophelisa imibingelelo yokudla nihleli. Kuleli xesha uYesu afaya eCalvary, ephelisa zonke ezaa nkonzo bezisenziwe emnyango. Bahlela abantu benkonzo kuba besalatha kwigazi lakhe. Ngoku idini uYesu waseNazareth ngomnyaka ka-AD 31 uYesu walidini lesono. Nihleli ke ngoku ndidafika kule ndawo kandigqitha uba ndinxamile kandigqitha ndithi kuwe likhona idini. That's fine. Ndithi kuwe likhona idini. Abafazi mabangasenzi idini lemitshato likhona idini. Amadoda makangasenzi idini lemitshato likhona idini. Abantwana mabangasenzi idini le family conflicts likhona idini. abantu besikonzo mabangasenzi idini lesinto senkonzo likhonithi sikhamba sami sithandekayo madoda sanu senzi idini kwimeko nemicimbi yenkonzo idini likhona kulula ukusponsorisa isigqeba samayelenqe ufuna ileadership ngaphansi kunoba kusponsorisha indaba ezilungisiyo kakuyakhothwa amayelenqe ngabantu benkonzo siyathaka imali kusponsorisha ihotele kusponsorisha i-transport sithaka imali but kakufuneka kukhuphe i-effort lento sizele yona ayiphumi imali kuba on this side of eternity kulula ukumanyana ekungcoleni kunokumanyana kushunyelwa indaba ezilungileyo eselizathi nangoku kuthi kwawuxhotshelwa umcimbi wokushunyelwa kwendaba ezilungileyo intlanganiso iqhekeke phakathi kungaphambi yokuba iiambassadors zikasathana but ndithi kuwe don't worry lithomithi abantwana bakho xa bevuthululwa zii-drugs lithomithi yabantu finga ngo-1831 mhla uyesu wavuma ukugwetywa njengesihange lithonithi abantwana bajika iminyango ngoku iminyango ziifestile kubo awumasi noba ulele phuvuka phi uthi wawuthi ungaphinde ungalala endlini emke iveki yonke uthi wawuthi kuye ukuphi le veki yonke emke inyanga yonke lithonithi suzenza idini uzawukhawuka umthambo lithonithi go back to 1831 apho uyesu wajika khona nditsho zatshona bevekisa masabata likhonithi zindwende zam likhonithi yoyisingwe imbele kuba yiwisa izoli yentsango sihlobo sam zoyisiwe iimpondo zentombi ezomileyo emakhanti ndixoleleli kanti sithi zokumisa phambi kwenu ikhanti lonyana ngamani zothi yayayamandulo khaniwayeke amakhanti emilonde ekhaya likhona idini elenziwa ngo-1831 yakhonya imvana kathixo upon the brow of that mountain yathi it is finished lento umokamokanana igqityiwe khaa gqityiwe sihlobo sam goduka uyokujongana nayo uthi noba ungandigqiba but ugqityiwe let me tell you out ka uphuma enkonzweni uboma abubilula kunjawu nje uthi ubuze umbuzo uba yini bendithe ngaya nasenkonzweni izinto zibawesi zokrelela wena into abantu izinto zibewesi kuba uthixo uyithatha i-initiative yokukulwela yiyo loo nto ziwesi wathi awugaleleke e-Egypt igcinezele iphezulu wathi awugaleleka ukugaleleka kwakhe wayi-part of the delegation ezimele ngomoses no-aron xa bebuya kukhodesa 1 bathi xa bebuya kwanyusa iqhosha lingcinezele i-Egypt kuba uthixo uthi awungena enamulula umcimbi wakho le ngxaki yakho ubuyithandazela iba wesi you rather celebrate ngoku kuwesi nditsho ndizawutshona kulivisa amthiya amajudu uyesu azokumtyina umcimbi xa ebulala ustefano at the half of the week ngomnyaka ka-AD 34 amqulube ustefano izulu lakhweleta wathi ustefano eyedwa into yokuqala eyenzekayo kuloo mithingi izulu kwatsala ubuqaqawuli basezulwini kwagalelwa ebusweni bukastephen kuba noba bahleli abantu benkonzo bayakrazulana uthixo uyawunika umqondiso wedivine presence kwalayitwa kustefan zabakwazi umjonga in short bathe xa bemrhuqela ngaphandle lavula izulu kwavulwa amazulu amathathu kwavulwa i-atmospheric heaven kwavulwa i-starry space kwavulwa the third heaven uthixo ehlele etroni wathi bakuvulwa emnyango le fight akafuni ijonge esithwe inkungu yamafu ufuna uyijonga ngqo uthi xa thethu Ellen G. White ewe kwincwadi yakhe ethi the acts of the apostles uthi xa
uStefano jonga ebona uThixo ohlele ku true position yakhe uStefano uyeswe mingasekune uthi Mrs. White wambona kegqiba umange nyawo kuba kabantwana bakaThixo besengxaki imyesu umange nyawo kunjalo nje sibuze ingelosi okokuba uMikhaye angemange nyawo khona lo mntu uzawungonjwa mange nyawo uMikhaye mange nyawo uYesu yakhwaza laa nto yathi ndibona amazulu evulekile kuba kwakuvulwe isango uYesu azawuvela ngalo kwezophuthuma abantu ndibona amazulu evulekile nonyana womntu engasekunene kwamandla kaThixo ndisohlukana nani u-AD 34 ngoku iminyaka eshiyekileyo yiminyaka ewe ngu-1810 xa udibanisa u-810 kunye no-34 ukuqulika kukaStefano ukulahla ku-1844 nge-22 sika-Oktobha kuleli xesha ewe amadoda namankazana ayelindiza kwisibini kukayesu becinga bafana uba ingcwele ngumhlaba kukuzawutshatyalaliswa kumhlaba kanti akunjalo ewe kuvuthwa isiganeko esikwincwadi kaDaniel chapter 7 verse 9-10 uhle nazo apho uYesu wayengena kwi-second apartment kuzatshayela isono kuvakala isithonga sokungena kwakhe unyana kaThixo izawuthi wavela kunyangele mihle nihleli nasihlobo zabo esuka kwi-first apartment ewe kwi-holy place esiya to the most holy place apho ngoku uzawuqhuba umcimbi wocamagushela izono on the day of atonement let me tell you out we are in the period of the atonement uYesu ungene kube kanye uzawungena kube kanye aphume kuqoshelisa ii-cases ndikholelwe kandisithi kuwe we have no time beyond 1844 there is no other time of prophecy except the second coming of Christ you have no time this period is a probationary period sivulele ixesha lenceba khawulezisa uthi ke thethe uEllen G. White uthi the sun shines in heaven and heaven declare the glory of God and men are still eating and drinking planting and building marrying and giving into marriages pleasure lovers are still crowding to the theaters merchants are still buying and selling and yet the probation's hour is fast closing umcimbi ungxamile njengu-slow nje umcimbi ungxamile wona awuboni apha phandle sukuye America sukuye Russia sukuye Middle East jongi South Africa yavuthuluka jongi South Africa usathana nomingenyawo kanizibone ezi zinto zisenzeka sukani nime niziphakamise iintloko zenu zange yenzeke in the history apho ii-criminals zithreatnisha urhulumente ngokwakhe incama indoda kurhulumente irisayine zange ndiyive into yokuba ii-criminals zithreatnishe umantya risayine kanizibone ezi zinto i-police station yindawo ebalekelwa kuyo kodwa ii-criminals zihamba ziyorobha i-police station akufelishanga rhulumente akufelishanga mapolisa but the game ikwenye level ityalwa sesinye isandla indalo ifuna umdala ndiyakusizela wena uhambe inkonzo uyaphangela kule ndawo uphangela kuyo permanent uthetha ulwimi ukubuqubuda kuthixo kweli lizwe utemporary i-system sesi in place that will kick you out nditsho zawutshona kule vekisayo kanizibona ezi zinto zisenzeka sukani nime niziphakamise iintloko zenu ndiyagqibezela ngoku ndigqibezela ngamazwi athi so ucela ubuhambe nothixo ziyeke izihlwele ziyeke ii-clicks ziyeke iitshomi spend the time with Jesus of Nazareth hamba nothixo ngoku suhamba nesininzi wasika kubekho abantu ohamba nabo uzawuxoka nasentlanganisweni uzawuvotela into esirongo uba uneklikhi ohamba nayo uba iklikhi yakho igqibile noba igqibe mdaka
nawuklonto khawambe nothixo silungisi enkonzo kansohlukana nawe sihamba nothixo ndiyabulela ukunikelela nowehliwe sisefo ndinigqibile apha eveki ndithilwa izolo ndathi kuni ingcwele indlela eyakhiwe ngayo yakhiwa okokuba ibe portable bathi xa behamba abantwana bakwasifaye bayifunqule bahambe nayo that symbolizes into yoba kolohambo lubheka kwitanana yaphezulu asihambi sodwa ndikholelwe xa ndisithi kuwe ewe ukusukela ngomnyaka ka-1831 ukuya kuma ekufikeni kwesibini kukayesu ibandla likathixo lihamba kunye noyesu kangangoba abantu ababephila ukusukela ngomnyaka ka-1831 uya kuma ngomnyaka ka-1800 ibandla likathixo libizwa ngokuba yi-efes babehamba kunye nothixo in spite of even if but uthixo wayehamba nabo ukuyokuma ku-1800 kangangoba i-gospel commission bayifinca iindaba ezilungileyo ezaligqiba lonke ihlabathi ndikholelwe xa ndisithi kuwe from 1800 up to 323 yayilibandla lasesimina kwakusidla ikrele likakesare kwaphuma ilizwi kuyesu wasenazaretha athi musukoyika nabunye ubunzima oza kubuva inxenye yenu izawuthi ivalwe nentolongweni ndikholelwe xa ndisithi kuwe thembeka kude kube sekufeni ndokunika isithaba sobomi ewe uthixo wawagcina amakristu ayephila kula period kwazongena iperiodi yesithathu iperiodi yebandla lasephegamam ukusukela ngomnyaka ka-323 uyakuma ngomnyaka ka-538 uthixo abantwana bakhe ehamba nabo yayiyimbuqe kuloo periodi but masigqithe bayokufikelelwa ukusukela kwiperiod from 538 ukuya kuma ngomnyaka ka-1798 yalibandla lasetiyatira apho sihlobo zam lixesha le-dark ages the bible was a forbidden book ukuba ibhayibhile yayivaliwe yayincwadi engavumelekanga ivaliwe the same government owavala ibhayibhile okokuba ivalwe ingabuyi umva the same authority isezayivala kwakhona phambi kobuyesu abuya that dark ages from 538 to 1798 it is right on the way but ninto endizoyimela kuni ukuba uthixo wakwazi ukugcina amakristu asetiyatira ngomnyaka ka-538 uya kuma ngomnyaka ka-1798 and ingxelo they were ready to seal the truth with their blood into yoba banamhlanje esiphathe ibhayibhile kwafa loo madoda namankazana sigqithe u-1798 sithi from 1798 up to 1833 ewe libandla libandla lasesadis eligama lithi sadis lithi what remains abashiyekeleyo kubantu ababebulawa during the dark ages athi gqi ibandla lasesadis elaliphila ngomnyaka ka-1833 ukuya kuma ngomnyaka ka-1844 bahlela abantu enkonzweni imfeka kumnyaka ka-1798 uya kuma ngomnyaka ka-1833 xa siphuma ngoku singena kwibandla lasephiladelphia ibandla laliphila ngomnyaka ka-1833 up to 1844 still uthixo wabathwala abantu bakhe ngoku xa siphuma apho singena kwi-Laodicean period ixesha from 1844 apho uyesu adabuye lelona yiyona period yethu leyo kangangoba ithi incwadi yesithilelo xa ithetha ithi amakristu aphila ngelaa xesha ukuba kuthiwa kukho amamenemene akhe apho ezimbalini ze-Christian Church akho mamenemene enkonzweni awayenjengaloo mamenemene abantu abaphila yiperiodi yethu leyo kangangoba ude akuthixo awudikidiki awubanga awushushu udikidiki uphe unxiba ikephu usidaba ulijongise ngasemva acinga uba ojonge ngapha uya kubona uba uyeza kanti ubheka pha ibandleli nzima akunzima phakathi ukuba ngumfundisi ngelaodicean period kuba ngoku kuphilwa i-double standard it's tough ras to be an administrator in this period it is not easy but mandithethe nto ndicela umntu ondithandayo ma abe mnye pha ma because ndincuma nonke
Ela paga muntu abe I'm serious. Ela paga muntu abe on time. Ngokubundi geza la. Mapapa pala. Ke mapo. Bale mu le mic ayizofika. Uthi Yesu perfect. Kule audition period. Uthi behold. I stand at the door. And knock. Yankonkoza enhlizweni yakho. Ufuna nje sihlobo zam sivane. Uthi uzukwazi ukungqongqoza eminyango. Qali fomele. Uqali ngokuyiba lucango phakathi. Futhi ndime emnyango ndiyathile. Hlala phansi. Phansi kwalo meko yabantu abadikidiki. Alikho ibandla uThixo asondele kulo. Njengabantu abaphila kule period. He is closer than you think. Kumntu ngamnye owazana noThixo. Bangumthandazo wakho. Nkosi, ndivule amehlo. Ndikubonga. Uba Nkosi amehlo amanenkulu. Mandikuve kuba iBhayibhile itsho ithi ulapha kufutha Nkosi akukho izinto ezibanga uba ndingaluvula ucango sowufikile umapha emnyango nede Thixo siphelelise ngamanye amazwi ukubutsho ndithi Nkosi come in ndithi kuwe Nkosi ngena uthi ndongena ndidle naye uba ngumnqweno wakho lo. Oh, how I wish to die with the one, with the visitor, who is Christ the King, who is knocking at your door. Ufuna ukuhlala naye uthena. Stand up with me. Imana ngenyawo. Imana ngenyawo. Bawothandekayo. Sisithoba phambi kobusobazi. Lifikile ixesha ngoba size ndlale phambi kwakho. Thixo wethu othandekayo, njengoba simi ngenyawo nje, asiphakameli le yodwa leyobungene. Siphakamela nezinye izinto ezivelileyo xa bekuthethwa. Simi ngenyawo, nam ndiyinxalenye yabo, nam Nkosi ndimi ngenyawo. Ndiyakholelwa simi phambi kwakho. Oh, Thixo wethu. Enzinto ngathi. Kuse ndicela inye. Angakukho namnye ushiye izintendele zingakhululwanga. Endo ndisicela ngegama kaYesu. Ubabale Nkosi yethu Yesu Kristu uthando kaThixo. Ubudlamo ingcwele baphunyuka ngokathi abuye uYesu.